baby, ah yeah.
Double M, deep one again, frag tamari on the beat.
Kugutuza mu mutima wanje birashoboka, kugukunda nka gukundwa kaza n'isezerano.
Nzakuba hafi. Close our friends. It's done for you.